Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Jambo wageni, wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, nchi ya maajabu.
Now yet another bonanza from High Life Dubai. Get a chance to win an all-expenses-paid holiday for two to the beautiful and exotic Kenya, courtesy HDD Dubai.